to my another drawing video. Today I draw a television. First I draw the full television. I draw the everything of television. And now the color time. First I color the television engineer, and second I color and now color the full body of television. It's orange. Wow, it's so cute. It's so cute television. Wow. Da 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 da